Kubanjwa abakhweli abangamashumi amabini anesibhozo ngokunxulumene nobuqhophololo bamatikiti ePUTCO. Aba bakhweli babanjwe ngethuba kuqhutywa iphulo labahloli bakwaPUTCO kwakunye nabeenkonzo zamapolisa omzantsi Afrika eMamelodi izolo. Kanti ke ngokutsho kwesithethi sePUTCO uLindo Kuhle Xulu, omnye umrhanelwa ubanjwe namatikiti omgunyathi ayinqwaba nerhaneleka ukuba ebeza kuwathengisela abakhweli.
Kubanjwa abakhweli abangamashumi amabini anesibhozo malunga nobuqhophololo bamatikiti ePUTCO. Oku kwenzeke ngethuba kuqhutywa iphulo labahloli bePUTCO kunye nesebe lenkonzo yesipolisa yoMzantsi Afrika ngolwesibini kwindawo yaseMamelodi. Le nkampani yezothutho ithi iyakhuthazwa inkqubela phambili yokujongana nobuqhophololo bamatikiti.
And local police has led to the arrest of 28 individuals involved in ticket fraud. Notably, one of the suspects was apprehended with multiple counterfeit tickets, allegedly in the process of selling them to other passengers. PUTCO is encouraged by the progress in addressing ticket fraud, which on last week Thursday resulted in over 25 passengers being convicted for possession of counterfeit tickets in February 2024. The court sentenced these individuals to a suspended sentence of 3 months direct imprisonment or fines of up to 5,000 rand.
Isithethi sePUTCO uLindo Kuhle Xulu uthi le nkampani yebhasi iyaqonda ukuba uninzi lwabo babanjiweyo ngabasebenzisi bamatikiti omgunyathi aveliswa ngabantu abasagcwele amathafa esithi bebahambisene nabomthetho basezithendeni zababavelisi. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka.